Bwana Sakaja. Mko tayari kusikia Sakaja? Mko tayari kusikia Sakaja? Hebu kwanza tumkaribishe na kusema Sakaja. 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 Karibu gavana.
Haya, asante Mowlem, tusalimiane kwa hewa. Bwana sifiwe. God is good all the time.